Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Gizothi, the Gumbis versus the Mselekus mhlambe ngibeke izinto ezithu mase ngiyadlulela kule video kodwa sikhuluma ngothando nesthembu. Ngibonile lana ku social media kunabantu abathi as a Gumbis iyona family abayithandayo because a peaceful abanye bakhuluma ngendaba yemali nazo zonke ezinye izinto yini kube khona umndeni wangamseleku lo wenza uthando nesithembu angisathi ke iside lomunye umndeni kodwa kuthando nesithembu ezinye izinto azivelanga ku-season 1 ku-season 2 ziqala ukubonakala sisiku season 3 or season 4 uya ngokuthi mhlambe ububona kanjani nanokuthi ke makuza i-TV show kodwa ama expectations abantu and angeke sibuke i-show sibukele ubumnandi kuphela mhlambe ikhona indawo encane la kufanele ukuthi sifunde khona mhlambe umehluko ulapho nako babengeke bezivezele izinto eziqiniso bezivezele izinto ezungqo kodwa lana mani ziningi izinto esikwazi ukuyikhipha sina sithi ama lessons sengiyangena ke kuthando nesimbo kunale ndaba evelayo uMseleku noSne also abadala bakaSne kwiside kaMalume ngiyazi ukuthi into eyenzakalayo le iyiqiniso noma ke le akaMseleku sebeyifake kuTV sayibona kuTV show lana uSne masibuka idistance ekhona phakathi kwakhe nobaba wakhe ekuqaleni okuseason 1 noseason 2 akusiyo uSne onephuza mase silalela uMseleke secasukile because isikhathi esiningi bathi abantu umuntu odiniwe noma umuntu ocasekile isikhathi esiningi ukukhuluma izinto eziyiqiniso yikhabanye beze bethi kuyingozi ukukhuluma mawucasukile ngoba uzosho izinto eziningi ungakwazi ukuthi uyijike ngoba usuyikhulumile masimlalela uMseleku lena eyakhe yokuthi aveze ukuthi uSne uthi akamthandi indlela uSne yazizwa ngayo ngobaba wakhe because uSne uyabona ukuthi ubaba wakhe imali khona uya afford ukuthi enze izinto ngendlela efanele kubo komalume ukuze angene kwisibongo saMseleku kodwa kune delay esingayazi ukuthi kubaba wakhe isizathu yini angithi singene ecathuleni zika Sne uyabona uSne ukuthi ubaba wakhe uya afford ukuthi enze lokhu abakudemandayo komalume bakhe ukuze yena abe uMseleku ngokuphelele okunye mhlambe futhi nokuthi uma wakhe akekho ikhona mhlambe okuzomenza abe umntwana adinga i-attention udlula abanye ngoba owakhe umama akekhula ayisithi ke ubaba akakubambike lokho akakuboni nayike into evelayo iy'nkulumo ey'khona phakathi kagogo wasemzumbe nogogo kaSne uSne yingane noma bengathi noma ngathi baya phakathi kwalabo gogo nomama kaSne mangabe wayeyingxenye yakho nomalume bakhe no-anti bakhe because manje into esizwayo ephuma kubaba uMseleku yimpi ephakathi kwabantu abadala uSne uyingane useyachaphazeleka-ke ngokuba umntwana ngoba manje ubaba wakhe ubona ingane esetshenziswayo okubuhlungu-ke ngoba ingane izoba yingane bengam-influencer yes ngisikuphike lokuthi zikhona izinto abangazikhuluma kodwa ukula kwabantu abadala bekufanele ukuthi abadala beprocess ingane so manje sibona ubaba uMseleku ephuma nokuthi uSne ukhuluma izinto eziningi ngami uSne waze washo ukuthi mina angimthandi angifuni ukuzwa into ehlangene noSne lapho ingane yakhe yokuqala mawucabanga ukuthi leyo nto leyo izwakala kanjani asihlali ke kusnake phela nobaba umseleko. Yilana ke sesibona khona ezinye izinto. Lezi zinto ziyenzeka izimo ezikanje. Ingakho mhlawumbe uzobona sengathi hayi sinamathela kakhulu le show yakuthando nesithembu. Izinto ayikhona. Uma bengakhuluma mhlawumbe abantu basemalokishini bengasho ukuthi ikhona ingane esike sayibona ukuthi ufana nosnake. Nange ubaba wakhe uyabonakala udrive imoto ephezulu, ubaba wakhe uthenga imizi kodwa le ngane ayishintshi. Enokubuyela emuva omunye ugcine sebona ngathi le ngane iyamphoxa. Asisekho ke kumseleku, sesithina ke manje umphakathi ama-viewers because sayibona ukuthi hayi akusiyinto esithi kufanele ngabe i-strange kodwa sisho ukuthi i-strange ngoba yizimo esike sayibona nesingasho ukuthi hawu yazi njalo mhlawumbe kungenzeka ukuthi isimo salo uyamntwana nobaba wakhe sinje. Lokho kwenza ukuthi ubaba wakhe engasondeli kuyena kungenxa yempi yama wakhe or nogogo bakhe. Ingenaphi ingane? Ingenaphi? Ngoba kuyenzeka uthole ukuthi abanye abambizi ngisho ukumbiza umntwana wabo ingoba banegqubu noma wakhe ubanegqubu nogogo wakhe sengene ingane ngapha ingane yona ifuna uthando kubaba elumntwana wakho uyabona ukuthi ubaba uya afforda ubaba uright ubaba uyakwazi ukusenza isikhathi sabanye mina why inkinga yimpi ephakathi kwabantu abadala sebefaka ingane phakathi. Ile nto ke sibonile ke sayibona ukuthi hayi cha yaze yabuhlungu ke noma sibona phela ukuthi kufanele bezivezele elinye iside liyiqiniso ngezimpilo zabo. Engikuthandile ukuthi umamkhulu konke lokhu akazi azakulalele. Sambona nje bamseleke echaza ukuthi kwaze kwathukwana and kuyomela ukuthi bexolise. Awuyizwe leyo nto. Akasekho ugogo kababa Mseleku. Angisho futhi ukuthi mhlambe akubalekile ukuthi ayibeke lezinto ayibekayo ukuze asondeze usine or arrange out kusine ezindodakazi yakhe. Fanele kube ugogo kasine oxolisela impi ephakathi kwabo ezabantu abadala. Yenzeni ingane? Sisi ke bayamfunza ke lezo zindaba bamfunza zona aqhamuke seba nebehavior ehlukile. Ikuphi okungcono ukuthi umuntu omdala athathe lo oyingane akhulume naye emchazele ukuthi nokuthi akuzukukusiza ngalendlela nangalendlela ngoba umzali lo owaziyo lezi zinto ezenzakalayo ezenza ukuthi begcine beqabene begcine bebizana ngawo wonke amanye amagama. Manje uthi ukuze lo mdlelane bakhe bulunge nendodakazi yakhe fanele ugogo owaxabana nogogo wakhe axolise kuma kulunga nayezwa guys ukuthi ayikho fe yona hey into esidlulileke engasho ukuthi nibange mhlampe niyithatha ngesokunxela ngise sikhuluma ngestory esiqhubekayo njengoba sinase siqale emuva sinesiqale emuva njengamanje sibuyela kuzona lezi zinto ezivelayo emuva sesibuka ukuthi hawu okusho ukuthi nabanye yiyo lento eyenza ukuthi bengasondela ezinganeni zabo. Inkinga inoma wengane, inkinga inomndeni noma wengane, inkinga mhlampe ine pride kule mndeni yothu mhlambe laba abanye basho ukuthi sina sibakhulu kunabo, sina siwumndeni ohloniphekile kunabo, kunazo zonke lezo zinto eziwukhuluma kodwa eziphakathi kwabantu abadala mase kuthinteke ingane ephakathi ngoba ingane manje singakwazi ukuba nobudlelwane nobaba. Kwesinye isikhathi kwenzeka ukuthi ingane singakwazi ukuba nobudlelwane nomama ngoba mhlawumbe kwesinye isikhathi babuka loya mama edelelekile abanye begcine bengafuni nokuthi ingane ivakashele umawayo ngoba bethi kulela khaya uzofunda izinto ezirongi. Kade umntwana ebekhona bethandana. Asidluleki lapho ngoba nami ngithanda ukukhuluma kakhulu ukuthi phela sikhuluma ngabantu abadala kunathi kodwa bese ngifuna ukuchaza leyo ukuthi laba bathi leya family my favorite show because peacefully yes siyilandela ipeace siyithanda ipeace kodwa nendawo futhi la sifunda khona siyayithanda nendawo futhi eveze iqiniso siyayithanda ngoba angeke kuthi sibuke ukuthi kuyadliwa njalo
njalo kudliwa ukudla okuningi. Hayi guys. Ngoba kukhona abanye bathi hayi cha bayadla ke kuyadliwa. Asina nkinga nalokho siyadla vele nathi. Kodwa ngeke silandele lokho kuphela. Sifuna ukubona nokunye. Yabo. Ukuthi mase sikwazi ukukhuluma sithi ke hayi ake siunpackeke izinto bezishiwo laphaya esifunda ukuthi sifunda ukuthi njengakho nje kwamasiko siyakujabulela ukuthi kuyaveza izinto eziyamasiko mhlawumbe abanye abaqalayo nokubona ukuthi khona imicimbi efana nale kulokhu ke ngikubekile ngobaba uMseleku noSne kanye nogogo kaSne indaba engiyazi ukuthi iqiniso bese ngifuna ukuvezela ukuthi why uzobona sengathi abantu banamathelele enye show bayayincoma ingoba khona ezinye izinto ezirelatable khona ezinye izinto abazaziyo bakhona osine emalukshini nakubake okuhle usine nobaba wakhe bagcine bebulungisile ubudlelwane babo and siyabona usine futhi ebayingane ishintshile ngoba manje u-season 1 no-season 2 kulobu kungathi nje umntwana lo oyisiphoqi umntana ongabelongi kule family and uyedwa unkosikazi simbona emesayidini lakhe umamkhulu. Ngiyivala ke leyo video ningaxabani ngoba nami bengingaxabani bengichaza leyo nto ke nje leyo ebesingayisebenzisa ukuthi mhlampe why kodwa angisho ukuthi enye ishow ingcono ukunenye ngoba naye leya kagumbi siyalandela njengoba nje sihamba nomshado siye emshadweni. Siyabuka ukuthi oh makuzoshada ngale ndlela yesiZulu kuyaye kwenze u 1 2 no 3 noma makuzoshada ngendlela yale nkonzo oyale lisonto kwenze u 1 2 no 3 sihamba lapho nakho izinto esifundayo ngoba asikwazi okunye kwakhona. Ngiyabonga support njengoba ningizwa ke ngimemeza ugesi awukho ke manje ke ngikhompisa negenerator sekumele ngimemeze nginami ukuze ningayizi umsindo wayo. Ngiyabonga support angiqedi bye.